soki boningi na loba
loba
soki boningi na loba
loba
nakofunda na mama
loba
nakofunda na yaya
loba
epaki futa bato
loba loba
soki boningi na loba
loba
soki boningi na loba
loba
laleliye
Come on, come on. Ebuchi Nangulu, Wazekanase, Ebuchi Nangulu,